Thank you.
Umbewe akalala ku, umbewe akalala ku, yeah, umbewe akalala ku. Mm-hmm.